birthday, Pablito. Happy birthday to me. Me bendiga el Señor. Me bendiga el Señor. Para toda la vida, me bendiga el Señor. Ya me bendijo el Señor, ya nos bendijo el Señor. Con todos nosotros, ya nos bendijo el Señor. Ya queremos pastel, no se quede con él. Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel.
Ooohohohohooo!
Happy birthday to me!
Ooohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoh